Bwana yu waja achelewi.
Waja achelewi.
Wambieni watu Bwana yu waja achelewi.
Waja achelewi.
Wambieni watu Bwana yu waja achelewi.
Waja achelewi.
Bwana yu waja.
Bwana yu waja.